pole nalivunja ngoro mama. Unalivunja ngoro mama. Unalivunja ngoro mama. Nipeleke pole pole unalivunja ngoro mama. Nipeleke pole pole.